uri imbere yacu it's a year of the supernatural. Hallelujah. N'umwaka w'ibidasanzwe. N'umwaka w'ubwenge budasanzwe. N'umwaka w'amabiriti adasanzwe. N'umwaka w'ubushobozi budasanzwe. N'umwaka w'ubukira kudasanzwe. N'umwaka w'ugukoreshwa kudasanzwe. N'umwaka w'ugushikira amaresulta adasanzwe. N'umwaka ibintu byose bitwereke bizo bidasanzwe. It's a year of the supernatural. Uzoba igitangaza, uzoba igitangaza kuri benshi. Ibyo uzovuga bizoba igitangaza. Ibyo uzokoreshwa bizoba ibitangaza. Amahanga azoza kubera ibintu bizoba bikora kuri hagati yacu. It's a year of the supernatural. N'umwaka w'ibidasanzwe in Jesus' name. Come on, receive it and connect and pray for that. Thank you, Jesus. Satakaba yarebos. Turavuye mu biri naturele this year. Turavuye mu bisanzwe no mwaka. Turavuye mu resulta asanzwe no mwaka. Turavuye mu byo kwitirirwa abantu no mwaka. Imana yamaze gushinga ukuboko kwayo gukomeye cyane, kuzokora ibikomeye cyane hagati yacu. Nta n'umwe azobihakana, nta n'umwe yobyirengagiza, nta n'umwe yobyitirirwa. It's a year of the supernatural. Come on, receive it. Say hallelujah. Come on, say hallelujah. 2019, the year of the supernatural. If you believe that you will be n'umwaka w'ibidasanzwe ku buzima bwawe, ibidasanzwe mu muryango wawe, ibidasanzwe ku kazi kawe, ibidasanzwe ku mashuri yawe, ibidasanzwe mu mubiri wawe, ibidasanzwe. Amavuta y'ibidasanzwe ayo niyo arekuwemo uno mwaka mu izina rya Yesu. You are going to see things tutigere tubona in the name of Jesus. Amaso yacu azobibona, amatwi yacu azobyumva. Kaparadozo patalabande shikarabanto zubahade mentakababasotokobaya. His spirit is determined this year. My Jesus, heaven is loose. Rabatandeleboza hikarodozima talaba rakaba rakabasota menta coro de sanda umaka wida sanda kui mese. In the name of Jesus umaka da sanda mumijango yanyu. In the name of Jesus umaka wida sanda mashuri yanyu. In the name of Jesus umaka wida sanda mufite mukora. In the name of Jesus uzima bwawe uzoba igitangaza. You shall be a wonder to your generation. 2019, the year of the supernatural.
Ibyakozwe intumwa 19 ku murongo wa 11. Hallelujah. Bibiliya ivuga ngo kandi Imana ikoresha amaboko ya Pawulo ibitangaza by'agaheta. Kandi Imana ikoresha amaboko ya Pawulo ibitangaza by'agaheta. Nabonye mu yandi ma version bavuga ngo now God worked unusual miracles by the hands of Paul. Nasomye muri Bibiliya bita message bavuga ngo God did powerful things through Paul, things quite out of the ordinary. Things are things quite out of the ordinary. Ibintu biri haruhande ibisanzwe. Paulo akoreshwa ibintu mu kirundi bakoresha ijambo by'agaheta, byari ibintu bitamenyerewe bidasanzwe bikoreka. abantu badasanzwe babona byari bintu abibonye bose bimwe bavita bishasha ibindi bavita ibyo batigeze babona. Alors Imana ifite capacité c'est vrai yo kubana nyikora ibya nyikora bice mu buko y'abandi bantu cyangwa mu buzima bw'abandi bantu ngani nkuko Imana ishe ku décider gukora nabishasha kandi ushe ku wa mbere Imana ikoresheje muri ofasi. Ubuzima bwa Yesu hari byinshi yabayeho mu matwi y'abantu no maso yabo byari bishasha. Alors twese turakonesa ngo ni Imana bikoze muri bo bano Imana turizera ko kino gihe bice mu bushobozi bwa mu Imana biciye mu kuboko guhambaye cyari ku Imana. Imana ntirahezanya n'abantu, ntirahezanya no gutangaza abantu. Abantu babaye ibitangaza hirya no hino mugabo rino shengero rije kuba igitangaza mu yandi mashengero. Famiye yawe ishe kuba igitangaza mu yandi mafamiye. Ubuzima bwawe ushobora kuba igitangaza mu bandi bantu bose. Dawidi mwe mu Imana mu buzima bwiwe yaramukoresheje ibintu ku buryo abantu bose bamurabye ntibamumenya, ntibamutahura, ntibanamudefinisa, ntibanamusigura, ntibanamumenyera. Dawidi yari umuntu inzira ziwe zamara ishashi, ubuzima bwiwe bwamatuje buzana ikintu gishashi. Dawidi yabayeho ubuzima shake situation yarevera Imana gushashi mu byo basanzwe bamenyere barize barumvise matwi yabo. Dawidi ubuzima bwiwe Imana ya pushinga ivyumviro vy'abantu kubona iyindi fase y'Imana gushasha. Hama Dawidi atebara rero marka aravuga ati wangize igitangaza kuri benshi. Sabe ke deka abantu bambonye babona ndi igitangaza. Namba Dawidi yarabivuze mu isano rya kera. Nawe ushe kuba igitangaza mu mwigana. It means aragira ahantu ashobora kuvuga ati ntitutahura ubuzima bwiwe. Vyagenze gute ibintu karaka badashe gusigura naturellement bije kukubaga. God is able. Imana yabishoboye. Ngomba mvuga utuntu nka dutatu twugurura isi mpeme nkamwe twa dushobora kudutahana bizaba ari byiza cyane. Utuntu dutatu twe kugurura isi mpeme, isi ibidasanzwe, isi ibitangaza n'utwumiza. Akambere ukwiye kumenya ukamenya ingene ufungushona muri ko urakwiye kwirengagiza ugomba guhendera mu buzima budasanzwe. Cyambere ukwiye kumenya ni mwemu yera. Mwemu yera, mwemu yera ni urufunguruzo rw'ibidasanzwe. Aro umaze kuvuga kabiri Imana yashimye ko udasigara uri imfubyi. Imana yashimye ko utakureka nk'imfubyi. Imana yashimye ko atanumwe muri twebwe abugaragara. Imana yashimye kumwe wese muri twebwe agenda na indi presence, agenda na presence y'Imana mu buzima bwiwe. Alors icyo gituma Yesu yakunda kuvuga ngo data ari muri jewe ni wakora ibikorwa byiwe. Alors data yari muri we ni mpemu yera. Nawe nk'umwana w'Imana ukwiye kumenya ngo data ari muri wewe mpemu yera ni wakora ibikorwa byiwe. Alors mpemu yera umaze kuvuga kabiri kwa bawuze mpemu w'Imana ari muri wewe nga ni kimwe kuba ari muri wewe nga ni n'ikindi kwantetena ubucuti n'imigenderanire nawe. Ugusenga uteza kwiga gusenga cyangwa bamwe barize gusenga atari ugusenga ko gusaba nga gusenga kukugirana ubucuti nawe niwe byose. Yesu yavuze ngo ni byiza ko ngenda ko nagiye nazoze. Alors amaze kuza ukaba waramwakiriye, that's fine, ibyo birakwiye. Nawe usigaranye responsabilite yo kwantetena ubucuti nawe. Alors ubucuti nawe bukogwa principalement mu gusenga. Alors ugusenga atari ko gusaba Imana ibintu nkiri mu ijuru, bwa gusenga kugira uvyure uhagurutse wongere watetene ubucuti nawe. Gusenga watetene ubucuti nawe biroroshye cyane no kumubwira amajambo wasanga atahura yumvikana. Alors ivyo rero nabiri makuru makuru. Iya mbere ni kuvuga ukuri biratwereka neza ngo igihe kiraje kandi kirashitse aha basenga data ni kuvuga mpemu yera bakwiye kumusenga mu mpemu no muki n'umukuri. Icya mbere ni ukuri ni ukuvuga ijambo ry'Imana aho sidahateba. Icya kabiri ni muri mwemu, muri mwemu ni mu ndimi zitamenyekana. Ugusenga mu ndimi zitamenyekana uri kurasenga
urukubwira imana biravuga ngo uvuga mu ndimi zamenyekana sabantu bari ngo ariko abarira imana data ibyo afise byose yagombye kuvigaragaza mu mwana ngo uzana presence ya data mu buzima bwacu imwe mu yera ni gute no ubona ibya data bigaragaye mu buzima bwanje ufise icyo gikorwa imwe mu yera ariko bambye ati ntutakambira imana ati mana mpa ibyawe oya Mwemu yera afisi gikogwa deja. Niyo ministeri iwe muza mgacho. Nicho yaje gukora muza mgacho. Nugufati vyada hata. Akabigo kukominika. Now, yumvika nango. Mekanizmi gani ipasa. Igirukura senga. Mundi misa minye kana. Ugani za data. Ugira data. Uvugana na data. Uhindu kiegucha. Igivuze. Iyo mvugo yawe. Afata imvugo ya data. Akabigo kukominika. Nibintu udakarikira mu mutwe nibintu mekanizme utamenya ngo ndabonye aho iki nga jiste wari kuganiza data ukoze data atatangwa gukora ukore niko tuva muri natural uko niko tuva mu kivunga akantu ka mbere nako niko navuga mpemu yera uko niko agukura mu bisanzwe kubera iyo kominyo iguha amabirete adasanzwe agapwe kakabiri agafunguruzo kakabiri kugira the clash simwe sibidasanzwe the supernatural the second key ni ukwize our faith biyatwerekana neza ukwizera n'ubushobozi ukwizera kwizera ijambo ry'Imana ama igihe twose twizera ijambo ry'Imana duhagurutse ubushobozi butubesha ubuzima butandukanye n'abari batizera iryo jambo twizeye Now, bari bana biyekana neza ngo mu Baheburayo 11 yuko abahizi mu kwizera hari ubuzima babaye ukwiye kwizera kwabo. Akarolo biri avuga ngo bazibije amaka ubugi bw'inkota. Bazibije amakari y'umuriro. Biri avuga ngo bazibiye iminwa y'intambwe. Intambwe zisanzwe zijyana zarahagaritse kujyana kubera kwizera kwabo. Imbugita isangwe kebana yarahagaritse gukebana kubera kwizera kwabo na byumvikana ngo muvyemewe mu isaha muvyemewe mu mwaka ninde yabishinze ninde yavuze ko ari byo byemewe mu isaha abantu bo muri nosi bice mu bwenge bwabo barashinze iby'umuntu yokora mu isaha barashize iby'umuntu yoshikira mu mwaka uganishise amamesure ya mastandard y'abantu nga murazi yuko imana yacu par example birivuga ngo imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe kuma cyangwa ari yumvira ati imana je ndu mwana wawe nambi imyaka 1000 ushe kwita umunsi umwe none byo buzi byo ho buri kijewe umwaka kwita iyinga Namba mama, namba papa wewe. Imyaka 1000 wowe ikonzera nk'umunsi. Oya, ivyo ni too much basi mbeda bireka. None ho buri kijewe. Gufata umwaka nkayitamwa kwihamezi. Yukariyi. Ho buri kibina abantu bashikira umwaka. Kudesida kwisuye kiga kuva mu kivunga. Hama nkizerera. Ko mwiyinga imwe no banabihejeje. Iyo bica hose si papa gari yashingiye karine iyo bica hose isubiye yambwiye ati vyamye bimeze gutyo ko nasanze atagitabo camanutse cerekana ibyo umuntu yokora mu mwaka kuko atagihari finalement umuryango urugurukiye cyane yuko finalement biriko bijegwa no kwizera kw'abantu namba biriko bijegwa no kwizera kw'abantu Meme ramyaki birashoboka ko umwese muri mwebwe yistretching akava hijya cyane ya mesure yashinzwe n'abantu you can decide what you can do mwingarime mu kwezi kumwe mu mwaka nakarorero uno mwaka uri imbere yacu bamwe bafite mesure y'ivyo kugwa mu mwaka nakarorero mu myaka 10 iri imbere yacu abantu bafite mesure y'ibyo kugwa mu myaka 10 imbere yacu
kubereke par exemple utovyarinya ukabikwega ivyo vy'imyaka 10 ukizera ko bishoboka muri no mwaka nyene iyo cyose rero wisuye kinze muri uko kwizera niyo watangwa kugaragara the supernatural kuko take tugishikira amarezi y'imyaka 10 n'abandi bose bashikirira nta bidasanzwe birimo mwene majambo ukwizera kwacu cyuko urufunguruzo wo kugaragaza ibidasanzwe ibyo bidasanzwe gute nukubera ibisanzwe bimenyerewe ibintu nk'ivyo bikogwa mu mwanya unganuko ngo rero wewe uvuye waye mudasanzwe kuko ubikoze mu ndi mwanya ko muri iki kwizera ngo ikedi y'imyaka 5 reka mere uno munsi tuvuye mu ijoro mw'ijambo nizera ko muri uno mwaka nzoba ndayitembagaje abantu wo batangaza ukwizera kwawe ishe ku insinzi yawe wanyumvise ambwira amen ibintu byose bashingira igihe hajya tubikorakiramo natwe tukajana nago ntitunaniyumvira ati kubera iki none kubera iki none kuri iki bavuga ko bubaka inzu umuntu ari mu butama kubera iki none nari kubera iki ninde bivuze nari byavuye yabaye ama experience y'abantu imyaka n'imyaka barateba barakonkriwa natwe tuca turakura tuca tubigenderamo tuca tuvyizera uko nyene hama bica bitubera karimbi nyene ubwo bisaba ingufu gusokoka mu kabwate ka societe ukizera ati this is not my life in the name of Jesus hallelujah time is a supernatural thing when you say amen time is a supernatural thing agafunguzo ka mbere mwemuyera agafunguzo ka kabiri ukwizera agafunguzo ka mbere mwemuyera therefore pray agafunguzo ka kabiri ukwizera therefore study the word funguzo ka mbere mwemuyera kubyo mpamvu senga cyane gafunguzo kwa kabiri ukwizera kubyo mpamvu gijambo cyane uno mwaka tuzogijambo terma turije gushaka utumuti jambo aro aka kreka nyuma tuvuga uyu mugoroba ni kugendera muri mu mpemo aro kaza no bajya kwa kamera hamwe navuga ini person nganaho ni the walk in the spirit to walk in the spirit kugendera muri mpemo abigara cya 5 umurongo wa 16 kandi asome ewe ngo ndavuga nti mugendeshwe na mpemo niyo mutazoshitse cya kamera me kanyu kifuza na la bibiliya itwereka neza yuko iyo umuntu agendeshwa na mpemo ndashaka kugendeshwa na mpemo agakandi na kandi gakre ubibonero sinatuhe bidasanzwe muzanga kugendeshwa na mpemo ngo bakibashyira kwa kandi kantu niyo mutazoshitse cya kamera me kifuza na mumva kantu igituma niko navuga akantu kugendeshwa na mpemu ni kubyara ntidushyize ibya kamere bekifuza kuko dushyize ibya kamere bekifuza na karimbi paraporo y'ibidasanzwe ndasubiramo akantu igituma aka agapuni aka gakare utaza kwiga kandi ukishamo uhere uno mugoro yuko you do your best to walk in the spirit ni kugira ntushyize ibya kamere bekifuza oh gushyize ibya kamere bekifuza gushyize ibya kamere bekifuza gahindwa karimbi mu buzima bw'ibidasanzwe raba 17 akavuga ngo kuko kameremere kifuza ivyo mpemu yanga kandi mpemu yifuza ivyo kameremere kanga kubwivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba muvuga kwa bashavuga ngo ariko namba murungu gwa mpemu ntimuganzwa n'ivyagezwe 19 kandi ivyo bikogwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi umva ivyo bashe bavuga bacha bavuga ati ubushakanye ibihumanya ivyisoni nke gusenga ibigwa mana uburozi ubwansi intonganya ishari uburake ikeba kwitandukanya ibice igono kuboregwa kudandahigwa n'ibindi bene ibyo mwene macyaro n'ibindi by'umwiki musa gutyo these are very dangerous bafati now ibintu ni we permit kugenderamo ishari igono ukwanko ukwica ibice ibindi byinshi byose by'umwiki bisa nk'ibyo ni we permit kubigenderamo bacyaro bafati voilà ntuzobura kuragendera in the spirit kuko biranigana biragwanyana ngende muri ibi singende muri ibi sibino gendera mu amemta sibino fatanya amemta ngende muri kimwe singende mu kindi in the spirit, to walk in the spirit. Ngende mu vimwe. Nchansanga na agende mu zakameme kifuza. Oh, nagende mu zakameme kifuza hari nyungu. Ngende mu zakameme kifuza mbananduka. Umva kuka mbananduka nyine vimwe. Oro buzima bwibita sanswe ufatanye no gwimwe. Amen. Ijuki tuma wipereme kugendera mwishari mwigono mukunanirwa. Peporting ngende vyibaza nkwibesha. Musanga wagaragaje bita sanswe. Kuko uri kugendera in the flesh. Or ugende in the flesh you cannot please God. No sure we imbari man. Sivyo gusa ucusanga utandukanye n'ubuzima bw'imwemwe. Hallelujah. Aro hari amasabiri dayite gutya. Hari amasi y'ivyumubiri. Hari isi y'ivyumubiri. Hari n'isi y'ivyumwemwe. Rero ubuzima bw'ibidasanzwe n'ubuzima buri mwisi y'ivyumwemwe. Ibidasanzwe y'ivyumwemwe. Nico gituma wewe bica bivana naho ushaka kugendera. Mugabo nguko ari umwaka wacu bidasanzwe tuzogendera mu vyimwe. We will walk in the spirit. Kubiye mpamvu character yawe itosore abo wanka va hano hantu nyene watu yatinda bakunda. Nico kwibaza ngo ni style na ka privilege kukwihaya ndamwanka namhaka. Listen, you are walking in the flesh. To walk in the flesh, you are not walking in the spirit. Nibijanana, nibifatanya, sinzira zibiri zigendana. Soit tugendera mu byakamere bikifuza, cyangwa ugendera mu byimwe. Nicyo gituma udesida ututunda abandi bose binjoyinga kugenderamo. Baravuga abandi ngene bishakiye, bakagendana ishari ry'umuntu karaka n'igono ry'umuntu karaka ko bishakiye. Bakipermeta kwigira kurekura orgeye n'utuntu twose bishakiye. This thing ibyo tuntu twose utwo do your best this year utwiyambura iyo koti y'utwo tuntu uyisiga hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Decide tonight uradesida uyu mugozi uyu gitondo daye udesida guharira umuntu wese uzi yukufitiye kiribitigona. Udesida kugenda ukunda umuntu wese uhura nawe. Udesida kuvuga ati uwo wese duhura na ngorane dufitanye. It's not about him, it's about my life. Nibyo ngomba kugaragaza no mwaka 21. Avuga ko tusoma 21 avuga ngo igono kuboregwa kudanda igo basari kuri aliste nibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nkuko nabibaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Mwindi vesho bavuga ngo nibazobona ubwami bw'Imana. Kutabona ubwami bw'Imana bizigura ko atari abana b'Imana, bizigura ngo nibazobona the kingdom manifested. You cannot walk in the flesh and see the kingdom manifested. Ngo bakora ivyo nibazobona, nibazoragwa, nibazokwa experiment, nibazogendera, nibazokwinjoyinga the kingdom of God. Kubera iki biri clair ugende mu vy'umubiri uburi muri domaine y'ibyo hasi ugende mu vy'impemu uri muri domaine y'igijuru uko ni kubona ijuru rigaragara mu buzima bwawe. Make a choice uhitamo umwe rubaho no musa. Amen. So people dimuna vati baraka basenge na baba bana bosa hamkara bamwe ne data ngom ni juste le contraire ni juste opposite. So, kubera rero abantu bagomba amaresita ivyo ni duje kubijyana ngo bijyana. Haleluya. Ndavuga haleluya. Pempo ningeni bwa wiyumva paraporo yawe ucuvuga ati ndagukunda cyane indani mwe wose byose kumva bivuga ati oya uramwanka ndamukunda jewe si ibi niyumvamo je ndukuri ibi mvuze n'ivyo vyo.
Murashobora gushishikara kudukurikirana kuri site yacu wedi3@gasgrowingcenter.org canke ku rubuga rwa Facebook Gas Growing Center. Mufise ico mubaza canke mushaka kudushigikira muhamagara kuri 71 782 743 canke mukatwandikira kuri email ggc@gasgrowingcenter.org.